So angifuni ukuba emotional kakhulu ngoba ngine high blood. Ngithi constipation I change your pen. Ilo pen.
Siyabonga sis. Ah, sho. Oh, oh.